Rafiki yetu sana anaitwa Faruk. God is good and all the time. Mungu ni mwema kila wakati. Watu wa Nakuru hamjambo.